Vanya kuwa wa mudufashe mudufashe mutubwirira umubwiriza nabo bakorana. Uru ni urusengero rwo mu gihomba rwaguye ku banyeshengero. Rwaguye ku banyeshengero. Nari mvuye gusenga ikagongo sanzi bararyaguye turiko turagerageza gukurayo abantu ntibishoboka. Mudutabarize mudutabarize. Medecin provincial arugike ambulance zitora abantu. Izitora abantu mutubwirire mutubwirire abo bishoboka baze gutora abantu batware kwa muganga abo bariko barimba bakurayo abantu bari yo munsi dufashe dufashe dufashe
komera komera aba n'abantu baguye ko n'urusengero uno munsi bari gusenga muri kansenga aha ku ndava nabaguye ko n'urusengero tumviriza yodo ya ruguru iyo video ya ruguru yabikubwira irabivuga nabaguye ko n'urusengero mbwa ntituramenya abavuye mu mubiri uko bangana ntabwo turamenya n'abakomeretse uko bangana mbwa ndadutaba tubimenya nabo urusengero rwaguye murambabara nyima nkoti ikosa kuba nabe mwisa mu y'igurupe mugihe mutari bwampe negerema y'igurupe mbabarire kabisa mbwa bashatse kubira ngo abana namwe mu byumba kose bibi bari gusenga hama hagwa imvura nyinshi irimo n'umuyaga inzu isengero kirabomoka kibagwa ko ego sawa sawa
ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira ku isheni ya YouTube urugendo news ni inkuru mbi cyane uyu ni umu pasiteri yashoboye yarokotse mugabo yababaye hanyuma nk'uko mubyumvise aha ni mu ntara ya Ngozi neza na neza kuri uyu munsi igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 habaye ibintu bibi cyane ni ibintu bibabaje nk'uko mubona inzu canke urusengero rwaguye ku bantu abantu babiri baciye bitaba imana abandi 18 baciye bakomereka bakomeretse mu gihe urushengero rwabagwako baguye ko n'urushengero mu gihe bariko barasenga neza na neza ni ku mutumba hari ku mutaga kuri uw'imana umutumba wa Kinyana muri komine n'intara ya Ngozi amakuru amaze kumenyekana bashoboye kwitabaza igipolisi ariko amakuru ava mu gipolisi avuga ko byoba byavuye ku mvura nyinshi yaguye hanyuma ihitana ubuzima bw'abantu bari muri urwo rushengero nk'uko mubibona murabona ko bitari byoroshe kubera ko rwaguye rwose hari igihe usanga inzu isambuka nimbiguye ikagwa igice gitoya ariko hano nk'uko tubibona rwaguye rwose ruraryama ku bantu bari bari hano hantu rero hano biba binagoye kuvuga ko hari umuntu yoharokoka babiri bapfuye 18 barakomereka bano bakomeretse kubera ko haciye hagaruka abatabazi bihuta ba Medecin Sans Frontieres bashoboye kubajana ambulance kwa muganga ndanabibutse ko bano bakristo baraba mu rushengero rwa Pentecote ku bahazi ruri hafi y'itongo ry'abapfuye aho bita Ibuhiga hafi y'amashuri nibaza ko mushobora kuhabona urusengero ubona ko rwabomotse rwose rugashika hasi na gato yakasigaye hari ikintu ngomba kuvuga rero bantu bahorikira mu Burundi dufise amasengero menshi amasengero y'abakizwa amasengero ya Katolika pere n'imisigiti ya mizirima uko ari byinshi rero biragora gukontorora mbere ubu hari abantu bagira amashengero uko babishatse, ugasanga umuntu afise inzu akahindura isengero. Kandi burya inzu ntiziba zubatse kumwe, hari inzu zikomeye zidakomeye n'amasengero ni uwo. Iyi nkuko tuyibona yari isengero yari yubatse neza, mugabo ntiyari ikaziye kandi ntiyari iheze neza. Ikintu ugomba kuvuga ni iki? Nuko leta yasubiza ubwenge inyuma ikaraba kuri ano mashengero. Uyu misigiti nubwo nayicishijemo, imisigiti yubakwa neza. Burya nta musigiti bubaka umunsi umwe canke w'umwuzurira ngo abantu baja bose, naho ndabona pe nimba unahaba. Ariko amashengero, inzu z'abantu zubatse mu buryo bayabaye, umuntu yumvira ishengero aravuga ati iyi ni ishengero, kandi agashaka agapika k'umusaraba. Hari n'abakotesha bagapika k'umusaraba Sunday gusa, hari n'undi munsi ugasanga ni nk'akabari canke hakorerwa ibindi bintu. Bino bafise ukuntu babisobanura. Nubwo hano ibi tutovuga ko urushengero rwogo rutari rukomeye, murumva ko vyatewe n'imvura. Hariho n'izindi nzu usanga zitwa urusengero, mu by'ukuri ubona ko haje n'umuyaga woshobora guhenura inzu, ugasanga ni urushengero ruba rurimo abantu benshi. Ukiyumvira nk'igihe rero hoba ibyago nk'ibi harimo abantu benshi, inkurikizi, murumva ko homba abantu benshi. Rero akagohana agomba kuvunira leta ni aka ni gusubiza ubwenge inyuma bakaraba aya masengero, kujya bemerera babemerera amategeko yo gukorera ku mugaragaro, bakabanza no kubereka inyubako bafise ingene zimeze. Mu Rwanda narabonye itegeko rya ingene rivuga, nabonye rimeze neza cyane, babanza kuza kuraba urushengero kwanza, usibye ko batanayemerera, nta mashengero menshi ahari. Badakora urusengero rwawe, hari ibintu bategeka yuko ishengero ifise amatara, ikagira amazi, ikaba yubatse ku buryo bwiza. Nabonye ari ibintu byinshi kumbure, kiretse umuntu asubiyemo kubisoma niho yobivuga neza, ariko nabonye ibintu basaba ni ibintu byinshi. Ugiye kuraba umuntu abikwije abafise no ku yahabwa ubwo burenganzira. Ariko mu Burundi rero twashize Imana imbere, siko tuvuga kandi ni n'ububeshi, nta nubwo twashize Imana imbere ko turi indyarya za mbere zibaho. Uje usanga tuko dukora amakosa nk'aya, ifo ko bikosorwa nabyo. Aya n'amakosa yuko amashengero usanga adakomeye, ugasanga abantu barapfa baravunagurika, habaye n'akanduze na gatoya. Urumva ingorane ituma mvuga gutya, ndababwiza ukuri, ingorane twe dufise ituma mvuga uko ni uko zino nzu nimba zidakingiye neza cyangwa zidakomeye, iyo habaye akabazo aka ariko kose zishobora gushira zirunduka nk'umuyaga, imvura, nk'abavuga ati ni imvura. Ariko hariho n'izindi nzu impande yaho ushobora gusanga zikomeye, nk'iyi rusange ushobora gusanga kuko ntiyari bwahere. Ibyo byo mubyumve, ni urushengero rutari bwahere, rutubatswe mu mategeko, nta cyuma biboneka ko rwari rufise. Niyo mbi ko muramfasha kuraba, nta cyuma gikomeye rwari rufise. Icyuma ni kuvuga za korone ziduga usanga zishinze zikomeza zikomeye ku buryo kiba ari ikintu urwo rushengero rwifatikije. Nuko rero je novuga ati mu kubaka baze bararaba bubaka inzu zikomeye, amashengero akomeye kwa inzu, hanyuma leta nayo ibigiremo uruhara mu gusuzuma yuko abo bagiye guha amategeko yo gukora mu mashengero canke gutangira gusenga bafise amasengero akomeye kandi akwije ibisabwa n'amategeko. Vyo dufasha, hanyuma kandi abapfuye tuvuge tuti Imana bahe iruhuko ridahera. Baguye mu rushengero nimbe bari bemera Imana, murumva yuko namwe itazobirengagiza. Abo ba nabo bakoreye ubundi nabo urwo nabazobakira birababaje birababaje mugabo nta kundi twabigenza kubaje mu mbahe no munja reka ndabumvise ukuntu bariko baratabaza bavuga
Banyakubahwa mudufashe mudufashe mutubwirire umubwiriza nabo bakorana uru ni urusengero rwo mu Gihomba rwo mu Gihomba rwaguye ku banyeshengero rwaguye ku banyeshengero nari mvuye gusenga ikagongo sanzi barajyaguye turiko turagerageza gukurayo abantu ntibishoboka mudutabarize mudutabarize medecin provincial arugike ambulance zitora abantu izitora abantu mutubwirire mutubwirire abo bishoboka baze gutora abantu batware kwa muganga abo bariko barimba bakurayo abantu bari yo munsi dufashe dufashe dufashe
komera komera aba n'abantu baguye ko n'urusengero
rero reka ndabashimire inshuti zanjye mwakoze ko mwashoboye kubana natwe imana imugirire iheze agire je nitwa Daniel Mugisha whatsapp yanjye ni +358 4068 34314 guteranya +358 4068 34314 amajana atatu mirongo itanu n'umunani mirongo itatu na rimwe amajana atatu na cumi na kane bye.